wana ushindi wale waombao, wana ushindi wale waombao, na Yesu mwenyewe alisema.
Jumbo Oak Ridge.
Jumbo Oak Ridge.
Jumbo.